I will burn however many heretics I have to. I will spill as much blood as I have to make this unfortunate realm Catholic again and heal it. So help me, God. Dum dum da 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 da